Yeah! yo. Ai, na mana, boi, yo, yo. Já bati na chaduca.
Thank you. Ufando si
I am a man. I see the speakers, he defend them. We be Christ, we shall no man. Chukwe nari wala dadi omuwa. Iyere, mabu wandi oguka. Adi mabu ya kunu kwa ramaka. Dadi beskaya, na chia ryo na mba. Dadi maronyo nekbele. Tuna mozi la kojane mewe mewe. Idi habi, mapuru Jesus ewe. Idi habi, gozi chukwa appreciation. Idi habi, ma.
Bye.
papa o mama mo ni no ma chuku sigi o si mo di o le jama sigi makari sigi yerani idi ambi mara e kwekele chuku puri bielile o mo ki sigi na la e kele papa ma ki u kwinuru aidile sigi na
mama,
Mamã Mbiko, mamã Raponde a Zereka Koroma, mamã Choron Kiyosa, mamã Dieda de Kuresuwa, mamã Genti Kino, Tadi Tchetu Boisisi, Pastoro Mokusi Eike. I will make you turn to the whole world, when you are my chukwu. I will make you turn in heaven, my beloved, in whom my heart will be, my head, in whom
Hallelujah.
everybody shout hallelujah, shout hallelujah. I say sing praise him, he's worthy to be praised, oh praise him. To the living God, oh shout hallelujah, 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 oh hallelujah. Glory, glory, glory to my Lord. Honor, honor, honor to Jesus. Almighty, we worship you. Most High God, we glorify you. Archangels of heaven are worshiping you. Jesus, holy angels are praising you. All living creatures are praising you. My Father, we are bowing down before thee. Your children have gone far and wide. Father, they don't see any God like you, Jesus. The God of resurrection, we worship you, Lord. My Father, we are bowing down before thee. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. He's worthy to be praised, oh praise him. To the living God, oh shout hallelujah, 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 oh hallelujah. Chineke, onye dika gi. Okozi sinechendo, onye dika gi. Iye lili kereke, na wisi alenye gi. Anya wotuto, hana jagima. Ibu di kuku na kweku, sebu ligilu. Awaka agogo, mameri bunke ya. Onye were Jesus, we wara iye dima. Man onye churu Jesus, we wara iye dime nuna. Obaru kuchineke, onye dikagi. Papa puri mi yelile, nareke lai chiribia. Onya Maria lile gankoma onu mujuru nekele. My Father, we are bowing down before thee. Oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Hallelujah. Oh. Shout hallelujah, I say sing praise him, he's worthy to be praised, oh praise him, to the living God, oh shout hallelujah, hallelujah. Chineke, onye dika gi. Chukwu onye nyoma Samuel, mareke lai chiribia. Papa na bayume, mareke lai chiribia. Papa na noyere mwagia, mareke lai chiribia. Obaruku Chineke onye dịka gị. Papa jire anyị mmiri ozuzo na rete laichiri dị ya. Umuda dibe skaya kele Chineke mụ. Chukwu pụrụ ime ihe niile, anyị na-agọzi gị. Papa na-ebupụrụ anyị ọnwụ na rete laichiri dị ya. Papa na-ebupụrụ anyị ọnwụnwa na rete laichiri dị ya. Papa na-emeriri anyị adịdenti na rete laichiri dị ya. Papa na-eprovaidiri anyị na rete laichiri dị ya. Papa gbara anyị ume na rete laichiri dị ya. Ọgụgụ nyakwa onye dịka gị. Onye nwere Jesus nwekwara ihe ka mma. Mana onye jụrụ Jesus jụkwara ihe dị mmenụna. Ọgbara ukwu Chineke papa ịgbalị ala. Igbo mmadụ eche ndụ onye dịka gị. Anya n'elu obi ịgbalị ala. Papa hụrụ ụmụ ya n'anya na rete laichiri dị ya. Onye maara ihe niile ga nke ọma ọnụ mụjuru n'ekele. My father, we are bowing down before thee. Oh, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Hallelujah. International Mayor of Peace for my daddy. Shout it for daddy. I say shout it for daddy. The prophet of the Most High God for my daddy. Hezekiah Jesus Christ for Mother Vidile. For my beloved daddy, I'm on a way on a journey for Samuel. Shout it for Samuel. I just shout it for Samuel. That the light of the Most High God for Samuel. Onyinye nkwenyere Chukwu. For mighty onyinye Amachukwu. Shout it for mighty onyinye Amachukwu. We're all calling you. Shout it for mighty onyinye Amachukwu. Wambeji churu chukwada. For mighty onyinye Amachukwu. Onyinye mwenyere papa. For my Jesus. Tere Jesus aga. For my Jesus, shout it for Jesus, that in me of the valley, for my Jesus, my great provider, for my Jesus, shout it for Jesus.